ya nzu nyiriho ifite ibyumba bitatu na salo na dushe na tuwarete rwose. Dore ngiyi imbere ni uko hameze, imbere ni uko kugira ngo wayibone, n'inyuma mu gikari ndabona ari kumukwereka. Mbese riri?